Sanibona Ndimzansi staring before you once again, proud host of the No Name Akabi Sports Show, Siya Dumisa Wagamadia, for a very exciting player, as you can see, very, very, very young, literally young. I'm so tall that I even had to come down just to go to the level level. Boy, you grand? Sharp, what did you
Thabiso.
Thabiso Mazibuko.
Yeah.
Oh, okay. Thabiso, what position?
Ndlala left wing and right wing.
Left wing and right wing?
Yeah.
Oh, okay. Then you're not
na 14.
Oh, na 14?
Yeah.
Ndlala kuma under ban?
Under 13. Ndlala sometimes. But permanent division, ndlala under 15.
Oh, ndlala under 15.
Yeah.
And then, since ndlala namhlanje ukhanu uzodlala, or namhlanje ndlala nini?
Asidlali kodwa mina bangibhekile ukuthi ngizodlala under 17.
Oh, wow. Oh, manje awusabi? Ukudlala nabantu abadala?
Angisabi.
Koma mpela, abakulimazi manje bakukhabe bathanda angesizwe ngale ntona le.
Hayi, phela nami ngiya try ukuthi ngiziphi space ukuthi ngidlale ibhola bangangikahleli.
Oh wow, oh ucela yini ukudlala ibhola ulazi kanjani? So kwazi ukuziphi space nana, ucela yini ukudlala ibhola?
Ngidlala ibhola ngixa ngina 6 years.
Ha. Yikuphi ekhaya? Udlalela igoli or uqhamuka kuphi ekhaya?
Ngidlala igoli.
Oh, okay. And then itimu yakho yokuqala yiHunters or khona itimu oyidlalela? Uqala ukudlalela ini?
FC Castle View. Yase Stone Ark eGermiston.
Oh, then basa bayakhetha Hunters abayibona ukuthi sina hayi kusho ukuthi unzima kakhulu.
Yeah.
Oh, and then angitshele yiphi team oyisupportayo oyifavorayo la ekhaya?
Kaizer.
Oh, hamba ne Kaizer.
Yeah.
So one day ufuna ukudlala khona?
Yeah, one day. Ngizodlala khona Kaizer, ngizodlala khona Kaizer.
And uzodlala khona ngenkani?
Yeah.
No, ngiyathanda iconfidence yakho out here. Vele ibhola kumele ube nesibindi uzithembe kanjalo.
Yeah.
Angitshele uba nomuthandayo ku Kaizer?
Yeah, ngithanda uMduduzi Shabalala.
Ah, uMduduzi Shabalala. Uyo kudlalela ufuna ukuthi one day nawe ufane naye udlale njengaye.
Eh, ngifuna ufana naye ngidlale njengaye, maphethe ibhola, unecomposure and intwana encane idlala nabantu abadala. So uyayithemba naye.
Ayayayayayay, but I'm so impressed with this boy. Was the composure and the vele, that's how we describe him. Vele unjalo.
Yeah.
I'll tell him, kubeke njalo, uthanda ibhola njalo, yezwa.
Yeah.
Sifuna wandi kukubona ke. So, naseke ahambe umuntu uShabalala, aya phesheya, uzothatha over ngithi.
Yeah.
Uyasithembisa.
Yeah.
Thembisa umama lapha nobaba, ubatshele ukuthi, you are taking over.
Mama nobaba, ngiyabonga ukuthi ningizisa hantazi.
Yes, yes.
I will make you proud. I love you.
I know, namuncanywa yimi intwana, ne sharp sharp, ne?